Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukela ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhele lo bell for ama notification. So kwi-video yethu namhlanje mbukeli, ngizokhuluma ngama teaser ozalo, izinto okumele uyilindele lapha kuzalo. So hlala ukubukele video ngikuzele nazo. So kumathiza ke imbukelo okuvela abaveza ukuthi ke unjeza uzo suggesta iscam lapha kwi group yakhe yosibonelo no wizard ukuthi ke benze iscam sabantu kwabakhubazekile. Ngidluleke imbukelo okunye okuvelayo lapha kumathiza imbukeli baveza ukuthi ke uMamlambo uzovalelisa uzoshiya ke lapha kwamashu ngesizathu ukuthi ke phela kwenzeka le yanto kahlelo naye ke futhi usesabela ke impilo yakhe. Kumathiza ke imbukeli abaveza ngokuthi uyapi kodwa ke baveza ukuthi uyashiya yake lapha kwamashu. Ngidlule mbukelo okunye okuphinde kwavela kumathiza baveza ukuthi ke uNkunzi uzoqhubeka ke efune uGabade isigebengu leso sikhokhisa abantu esiphinda ke futhi sibulale laphana ke endlendle. Kuvela ukuthi ke unomkhosi uzomtshela ke uNkunzi ukuthi yena uzodila ngaye uGabade, and uNkunzi ke ngeke ezeyizwe leyo ndaba, and baphinde baveza ukuthi ke unomkhosi uzokhuluma naye ke uGabade cause ke bayazwana and baye bathandana ke futhi before yena ke uGabade eye ejele. Ngidluleke mbukelo okunye abaphinde bakuveza ngamathiza baveza ukuthi ke uMbatha uzoxabana kanzima benayo uscrewdriver ngenxa yokuthi uscrewdriver uzobe ntshontshele yena ke uMbatha, and baphinde baveza ukuthi ke uMbatha uzocela ke uSibu ukuthi ke mbhekise ibandla. Mangithi ibandla ke mbukeli, ngisho ke indawo la bazosonta kuyona, indawo ke labazoyisebenzisa i-venue. So yake mbukela phela lapha kamathiza ethu, ngizophinda futhi ngibuye namanye amathiza. Cetha ungakhohlwa ukuthi ulike le video and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.